What had the disciples heard that they said, this is a hard saying, who can listen to it?
Yini le abafundi abayizwa okwadala ukuthi uJesu noma ke bona bese bethi lelizwi lulukhulu ngubani ongalizwa na?
He had said, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you.
Wayekhulumela amazwi uJesu wathi ngaphandle ukuthi nidle inyama yami niphuze igazi lendodana yomuntu ngeke nibe nesabelo kimi.
Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day.
UJesu wayethe odla inyama yami aphuze igazi lami unokuphila okuphakade. Mina ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela.
This his disciples could not even grasp.
Abafundi bakaJesu abazange bakubambe lokhu bakwemukele.
All the more difficult for those who called themselves Jews and called themselves believers. It was far above their reach.
Ikakhulukazi labo ababezibiza ngokuthi bangamaJuda noma bezibiza ngokuthi bangamakholwa kwakungaphezulu kwabo lokho ukuthi baqonde.
And it caused them to grumble.
Kwase kubenza lokho ukuthi bakhonone.
This sin of grumbling is a terrible sin amongst believers.
Lesi sono sokukhonona nokuthi umuntu abe nokunganeliswa isono esibi kakhulu ikakhulukazi kubantu abakholwayo.
Terrible because it so easily sets in. So easily we are prone to murmuring.
Lesi sono siyinkinga ngoba siyakwazi ukuthi singene ngaphakathi komuntu, siyakwazi ukuthi sizenzele indawo yokuthi umuntu aqale abe nokunganeliswa nokukhonona.
And this is a sin that Jesus easily picks up in our lives.
Isono futhi lesu Jesu ukuthi ngokusheshsha okukhulu ashesha sikhombe asibone ezimpilweni zethu.
Before he has heard it, he's already seen it in his followers.
Ngaphambi kokuthi ke azwe nje kuxoxwa ngaso lesono kodwa usesibonile yena kubalandeli bakhe.
And this sin, before you speak out, you are already murmuring in your heart.
Lesi sono siyinkinga ngoba ngaphambi kokuthi nje uphimisele amazwi ukhulume kodwa phakathi enhlizweni yakho usuqalile uyakhonona.
Yet Jesus had said something which they didn't understand.
Nakhu la sithola ukuthi uJesu usho lento abangazange bayiqonde bona.
Has God come to you in ways you don't understand?
Ngabe uNkulunkulu sekwafika kuwe empilweni yakho ngendlela ongayiqondi na?
What if a man would come up and say, unless you eat of my flesh and drink my blood, you have got no life within you. You remain in death.
Kwakwenzekani uma kufika nanga umuntu kuwe ethi ngaphandle kokuthi udle inyama yami, uphuze igazi lami, awunakho ukuphila phakathi kwakho, ufile.
And this man claims to be the Messiah. He claims to be the one sent by God. He claims that he is doing the will of the Father.
Lo muntu osho njalo futhi ngumuntu othi uyindodana kaNkulunkulu ozibiza ngokuthi wenza intando kaNkulunkulu osezulwini.
And this was the will of God, that Jesus should utter these words, which needed a spiritual uptake, a spiritual understanding, a spiritual mind. And because they had no spiritual mind, they were offended by it and started murmuring and grumbling.
Futhi la mazwi yiwo amazwi ayintando kaNkulunkulu uJesu owasho ngaleso sikhathi. Amazwi akudinga ukuthi emukelwe athathwe ngendlela kuyiyona yona kodwa ngesikhathi bekuzwa lokhu laba bakhubeka balimale ezinhlizweni zabo.
He says, the words I have spoken to you are spirit and life.
UJesu uthi amazwi engiwakhulume kini angumoya futhi angukuphila.
Maybe you recount in your life, people may be instructing you, maybe telling you things which were weird in your eyes, crazy. And you started murmuring in your heart.
Mhlambe nawe uyakhumbula empilweni yakho ngesikhathi esedlule ukuthi kufike abantu kuwe mhlambe bakutshela amazwi athile. Lawo mazwi kuwe athatheka njengamazwi angelutho, amazwi angenamsebenzi. Mhlambe wababona sengathi bayahlanya laba bantu, baphambene, wawusuqala ukhonona enhlizweni yakho.
I maybe don't speak about any Dick, Tom and Harry instructing you, but God can even use a donkey to speak to a prophet, to a child of God, who a chosen one of God, who is hard of hearing.
Asikhulumi mhlambe lapha nanoba ubani nje umuntu ongelutho, kodwa mhlambe njoba sazi ukuthi uNkulunkulu angasebenzisa ngisho imbongolo idonki ukuba likhulume kumprofeti wakhe ukuba ezwe uNkulunkulu ukuthi uthini.
But if God has sent someone across your way, I say if it is God, and you have failed to read it spiritually, you maybe have started murmuring in your heart.
Kodwa ke ngiyasho ukuthi uma uNkulunkulu ethume umuntu wakhe, kunguNkulunkulu omthumile lowo muntu ukuba azokhuluma nawe akutshele izinto ezithile, ungaqondi wena lokho, ungaqala enhlizweni yakho ukuthi ukhonone, ube nokukhonona phakathi kwakho.
And today you have become a grumbling Christian.
Namhlanje usuphenduke waba yikholwa elikhononayo.
A grumbling disciple of Jesus.
Umfundi kaJesu onokukhonona phakathi kwakhe.
And you maybe fail to grasp what Jesus is doing because you are in a state of grumbling, murmuring.
Uyahluleka ukuthi uqonde lokhu Jesu akwenzayo ngoba ukuleso simo wena sokukhonona sokuthi unganeliswa.
You say, no, the servant of God spoke the wrong things to me.
Ubese usho ukuthi liyanxeka kaNkuluNkulu ukhuluma izinto ezingalungile kimi.
He spoke of things which were eating of his flesh, drinking blood.
Lenceka kaNkuluNkulu ikhulume kimi ngendlela iyakhuluma ngokuthi kufanele sidle inyama yayo siphuze negazi layo.
And you took offense at it.
Bese ulimala ulinyazwa yilokho.
Until today, you are living a carnal life and not a spiritual life because you haven't accepted the words that are spoken to you that were spirit and were life.
Ngenxa yalokho kuze kube namhlanje usenokulimala kwalokho kukhonona kwakho ngoba ungazange ukumukele lokho uJesu akushoyo ukuthi amazwi engiwakhulume kini angumoya futhi angukuphila.
And maybe today you are careless, you aren't watchful anymore. You have blamed someone for having given you the wrong instruction.
Mhlambe namhlanje usuzithola kuleso simo sokuthi ngumzalwane ongasanaki lutho, ongasenandaba, osuphila nje noma ikanjani ngoba usola umuntu othile owakunikeza umyalelo ongalungile, wakutshela izinto ezingalungile.
Maybe you say that what he did, that what she did, that was not right.
Kuze kube namhlanje usakhononela lokho ukuthi lokho okwenziwa usibanibani, le nto ayisho usibanibani yayingalungile.
And maybe the Lord has repeatedly spoken to you, but you wouldn't believe.
Kodwa inkosi isilokho njalo iqhubekile nokukhuluma kuwe iphindaphinda, kodwa nokho awukholwa.
And that's why this marvelous word where he says, this is why I told you that no one can come to me unless it is granted him by the Father.
Ingakho lamazwi esiwezwa lapha emahle kakhulu lapho uJesu khona ethi akekho ongeza kimi uma engakuphiwanga ngubaba.
Maybe your instruction was a spiritual instruction and you took it up in the flesh. You couldn't understand it.
Mhlambe nawe into owawutshelwa yona ukuba uyenze wayithatha ngokwenyama wangayithatha ngokomoya yikho mhlambe kwagcina sikulimaza leyo nto.
And maybe that was the beginning of your, I call it a downfall.
Mhlambe ke ngalelo langa kwakuqala kwempilo yakho eshona phansi.
Maybe it was an instruction to you personally with your own struggles.
Mhlambe leyo nto owawutshelwa yona yayiqondene ngqo nalokhu kwehluleka kwakho nemizamo yakho engaphumeleli iqondene nawe ngqo.
Maybe it was a word directed to you as a married couple.
Mhlambe kwakuyumyalelo mhlambe noma umthetho oqondene nawe njengomuntu oshadile.
Maybe it was an instruction to you regarding your own children.
Mhlambe lelozwi laliqondene nawe maqondana nezingane zakho.
And you say this is a hard saying. Who can listen to it?
Bese uthi awu lilikhulu lelizwi lelo ngubani ongalimukela na?
And at that time God was drawing yourself was drawing you unto himself.
Ngaleso sikhathi uNkulunkulu umatasatasu zama ukuthi asondele kuwe, azisondeze kuwe.
No one can come to me unless the Father draw him.
Akekho ongeza kimi uma engakuphiwanga ngubaba noma engadonswanga ngubaba.
Some people met Jesus once, received the word from Jesus once, and it was a hard saying. They could say, who can listen to it? How is it possible?
Abanye abantu beza kuJesu ngokuthi bezwe nje intshumayelo kanye bezwe kushunyelwa kanye mhlambe futhi leyo ntshumayelo kwakuyintshumayelo enzima ukuthi ilalelwe babengasho nabo ukuthi lamazwi alikhuni ngubani ongawalalela na.
And maybe because you failed to listen to the instruction.
Ngenxa ukuthi mhlambe wena wehluleka ukuthi ulalele lo mbiko owutshelwa wona.
You are at a loss, you are powerless. Your testimony has faded.
Usesimeni lapho ulahleke khona ngokomoya mhlambe usuqala nokuthi ungakwazi ukuma kahle ngokukholwa nokufakazi bakho sekusesimeni esibi kakhulu sebuyantengantenga.
I would like to refer to Nehemiah and the rebuilding of the walls of Jerusalem.
Ngithanda ukuthi ngincikise lenkulumo yami kulolo daba lolo luka Nehemiah nokwakhiwa kabusha kwezindonga zaseJerusalem.
Maybe since that time your walls have started crumbling.
Mhlambe kusukela ngaleso sikhathi wena izindonga zempilo yakho seziqalile ukuba ziqhekezeke kubonakale izimfa kuzo.
The glory has departed.
Inkazimulo isisukile.
You have justified yourself. You have used wonderful words to decorate your life and your actions.
Mhlambe usuzamile ukuthi uzithethelele, uzivikele, mhlambe bese kuba khona namazwi asebenzisayo ukuze uhlobise izenzo zakho zenzileyo ezingalungile.
But if we remember these Jews who had been chosen by God to be his nation.
Umukhumbula kahle futhi ukuthi lamaJuda lawa ayekhethwe nguNkulunkulu ukuthi abe yisizwe sakhe uNkulunkulu.
I read even last night where Jesus himself says, salvation came and is through the Jews.
Ngike ngafunda futhi nasebusuku nje ukuthi uJesu uqobo lwakhe washo wathi insindiso ifike ngabaJuda.
I want to say it correctly. When Jesus met the woman at the well,
Ngifuna ukuthi ngikusho kahle ke lokhu ngokuthi ngikuqondanise kahle ngesikhathi uJesu ehlangana nowesifazane le ngasemthonjeni.
Where she said, "Our fathers worshipped on this mountain, but you say that in Jerusalem is the place where people ought to worship."
Lapho wesifazane asho khona wathi, "O baba bethu, bona babethi kufuneke kukhonzwe kulentaba kodwa nina abajuda nithi kufanele kube kuyiwe eJerusalem."
And Jesus said to it, "Woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father."
UJesu waphendula wathi wesifazane, "Kholwa yimi ukuthi kuyiqiniso ukuthi laba bakhonza uNkulunkulu ngeke bakhonze kulentaba kodwa bayokhonza kuNkulunkulu qobo lwakhe."
Let us skip a verse. "But the hour is coming and is now here when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such people to worship him."
UJesu waphendula wathi, "Sekuyisi isikhathi manje sesifikile lapho abakhonza uNkulunkulu ngomoya ngokweqiniso bamkhonza uNkulunkulu ngokweqiniso kuphela."
So she also had her reasoning and her theology was right.
Ngakho ke lowesifazane naye wayenokucabanga kwakhe nje ngendlela abona ngayo imbhalo, ngendlela ayicabanga ngayo.
She had all her arguments in place. She knew every answer to what Jesus was saying.
Ngaleso sikhathi naye wayenokucabanga kwakhe enezimpendulo zonke uJesu ayikhuluma ngazo.
But Jesus knows what is going on in our hearts.
Kodwa uJesu azi konke okuqhubekayo ezimpilweni zethu zonke nasezinhlizweni zethu.
And this woman who was living with and without husbands, talking so piously, when Jesus talked about the real issue was, "You want to experience to worship God in spirit, then you go and call your husband. Things need to be put right in your life."
Lona wesifazane owayenezimpendulo zonke uJesu ayikhuluma ngazo engumuntu ozishaya owaziyo azi konke, kodwa kwathi ngesikhathi uJesu esekhuluma ngokukhona khona manje kuyiqiniso, esemtshela ukuthi uma ufuna ukukhuleka ke hamba manje yobiza indoda yakho, wayikhona kusa kuyena ngoba izinto zidinga ukuqondiswa zibekwe ngononina.
So it is good if we examine our lives, whether it wasn't the case, whether there wasn't a time in our life, or maybe there is a time now in our life that we are murmuring and grumbling over the wrongs that the servants of God have told us.
Ngakho-ke kuyisikhathi manje sesifikile nakithi ukuba sihlole izimpilo zethu ukuthi akaze kwenzeke noma mhlawumbe akwenzeki namanje ukuthi nathi singabantu abakhononayo, abantu abanganeliswa, kukhona izinto esizikhombayo mhlawumbe nasezincekwini zikaNkulunkulu ukuthi azenzanga kahle ngezinto ezithile.
As his disciples said, "This is a hard saying. This can't be true."
Njengoba abafundi bakaJesu basho njalo nabo bathi lokhu kunzima, into ebukhuni le ukuthi yenzeke.
And many of his disciples turned back and no longer walked with him.
IBhayibheli yaqhubeka lithi abaningi babafundi bakhe abazange besamlandela, babuyele emuva.
And how many have turned away, being offended by words, by actions that they could not accept, and they said, "This is a hard saying."
Bangakanani abaningi futhi asebebuyela emuva, bahlubuka babuyela emuva ngoba bekhutshwa ukuthi lamazwi alukhuni kakhulu, asikwazi ukwamukela, belinyazwa ilamazwi ababo abawezwayo ekhulunywa.
I want to say this reverently. They maybe said the wrong thing, or to you interpreted as the wrong thing, but they were speaking spirit and truth. That's what their aim was. And even if they used the wrong words and used the wrong actions and did the wrong thing, they did you interpret it in the spirit and in truth, or did you call it a lie?
Ngifuna ukukusho lokho ngokuhlonipha ngikubeke ngalendlela ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi laba ababetshela wena lezo zinto lezo bakutshela ngendlela abakutshele ngayo mhlambe bakutshela ngendlela ezokulimaza kodwa iqiniso kwakungukuthi babefuna ukuthi bakusize babefuna ukuthi bakophule kuleyo ngozi leyo ngabe wena wakuthatha ngokwenyama noma ukuthatha ngokomoya na.
They were right. In the Old Testament there's no way where we should drink blood. There's no way where we should eat flesh, human flesh. And when Jesus came and said that, they say, this is not right. There's no biblical evidence to what they are saying, that to what Jesus is saying.
Laba babekhonona ngokuthi bathwa baphuza igazi badle nenyama babe right babe seqinisweni ngoba eTestamenteni elidala akukho la kuthiwa khona kufanele kudliwe inyama yomuntu kuphuzwe negazi lomuntu babe right mabesho kanjalo kodwa ngendlela uJesu ayikhuluma ngayo la kwakufanele bakuthathe ngokomoya.
So we stand in great danger.
Ngakho ke sime endaweni eyingozi ebushelelezi.
If we fail to understand what the Spirit is telling us,
uma ngabe sehluleka ukuthi sikubambe lokho umoya afuna ukusitshela khona,
if we fail to allow the Lord's Spirit to enlighten us, and that I can say the Lord's servant is speaking like this. He's exaggerating like this. He's using the wrong thing, words. So that I will see what the Spirit is saying to me.
Uma sehluleka ukubamba kahle lokho izinceku zikaNkuluNkulu ezisitshela khona nalokho inceku kaNkuluNkulu engitshela khona bese mina ngithi hayi usho kanje ukhulumelani kanje amazwi afana nalawa kodwa kube ukuthi mina ngizokubamba lokho akushoyo ngokomoya bese ngikwamukela.
Lest we find ourselves in a similar predicament that the children of Israel were, that were saved by a miraculous hand out of Egypt.
Kungenjalo siyofana nabo abantwana bakwa-Israyeli abasindiswa ngomusa kaNkuluNkulu ezweni laseGibhithe.
And then suddenly difficulty, no water to drink, no food to eat.
Emveni kwalokho bahlangana nobunzima, abasekho amanzi, akusekho ukudla kokudla.
What was their reaction?
Benzani emva kwalokho?
Moses, why did you lead us out of Egypt? They started murmuring within and pointing fingers. May the Lord save us from pointing fingers.
Unkulunkulu ngathi angasiza asikhulule ekukhombeni abanye ngeminwe.
If maybe it comes personally to you, to your home, to your family, and you suffer, and then you start pointing fingers.
Mhlambe futhi leyo nkinga noma leso sehlakalo soza endlini yakho, mhlambe mndenini wakho, bese kuba inkinga manje sekudinga ukuthi ukhombe abanye abantu, usebenzise ukhombe ngomunye, ukhombe abanye abantu abaseduze kwakho.
And our murmuring, God is still a righteous God. It awakens His wrath and His anger.
Lokho kukhonona kwethu lokho esinakho kulinde ulaka likaNkuluNkulu ngoba yena uNkuluNkulu uhlale lunge njalo kodwa lokho masukuyeka kube seyinhlizweni zethu kulinde ulaka likaNkuluNkulu nolaka lwakho luzayo.
And God got to a point where he swore and said, not one of these men who've been saved out of Egypt will enter the promised land.
Kwafika lapho uNkulunkulu efunga khona edweba umqobomvu ethi akekho noyedwa walamadoda akade khonona ayongena ezweni lesethembiso.
Not one of them, and they had to zungeza, they had to circle and wander in the wilderness for 40 years till every man was dead.
UNkulunkulu washo impela wathi akona yedwa walamadoda azokwazi ukuthi angene ezweni lesethembiso kodwa agcine zungeze leyo ntaba leyo kwaze kwafika la efa khona onke lamadoda engalibonanga izwe lesethembiso.
Today we can take it lightly. Oh, I can believe if I want to, if I don't, it's okay.
Namhlanje ungakuthatha kalula nje udlale uthi hayi ngingakholwa phela mangithanda mangingathandi ngeke ngikholwe futhi.
Jesus said, do you want to go away or do you want to stay? He gives me the choice.
UJesu phela uyasho ukuthi uyathanda yini ukubuyela emuva ezintweni zakho noma uthanda ukuhlala na. Ngakho uNkulunkulu unginikeza ukuthi angikhethe.
But the pity is we cannot see God's heart. And when his wrath is wakened and that he swears and says not one of them will enter into the promised land.
Kodwa kubuhlungu kakhulu ukuthi ngeke sikuboneke ubuso bukaNkulunkulu, ngeke sifike lapho ngoba uma efunga lapha uNkulunkulu ethi akukho noyedwa walamadoda oyongena ezweni lesethembiso.
We can say I can choose the Lord when I wish to.
Ungazisholo phela uthi hayi ngizokhetha inkosi mangithanda.
Now these preachers, they haven't convinced me yet.
Laba bafundisi abashumayelayo abakaze mina bangigobe bangikhombisa iqiniso ngempela.
I'm still okay as I am. I have no need.
Uthi wena hayi ngisalungile mina manginjena ngisibona isidingo salokho.
And then you also speak things which are things that will maybe bind you. And you will have to suffer much because of the words that you have spoken and bound yourself by.
Bese ukhuluma izinto ezizokubopha zikuvalele ekhoneni okuzothi ngenkulumo yakho oyikhulumileyo bese ubona ukuthi lamazwi engiwakhulumile iwona angibophile angivalele ekhoneni angisakwazi ukwenza ngokunye manje.
But thanks to the Lord for his word that we can hear today. And he asks us to decide. The choice is ours. Do you want to go away as well?
Kodwa mayibonga inkosi ukuthi namhlanje sasinikeza lelo thuba lokuthi sikwazi ukuthi ke sizwe lamazwi uJesu ethi ngabe nani niyathanda ukuhamba na.
If God knocks, don't harden your heart.
Uma uNkulunkulu engqongqoza empilweni yakho ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho.
If there are things that you don't understand, then be very careful and say, Lord, keep me now. I need to understand this through your spirit, not through my flesh, not through my thinking or understanding, and rather hold your peace lest you say something which will be a chain and a lock around your ankles.
Uma kukhona into ongayiqondi noma ongayizwa kahle, thandaza uthi Nkosi ngiyacela ungigcine manje. Kunalokho ngizokhuluma ngisho izinto ezingalungile, izinto eziyoba iketanga elizongibamba emaqakaleni nami ngingakwazi ukunyakaza ngenxa yamazwi engiwakhulumileyo.
And this is a wonderful time in which we live. Lesi isikhathi
esihle kakhulu la siphila khona.
God is speaking to us.
UNkulunkulu uyakhuluma nathi.
God is working amongst us.
UNkulunkulu uyasebenza phakathi kwethu.
Do you see it?
Ngabe uyakubona lokho na?
Do you hear it?
Uyakuzwa na?
And maybe in a way that he has never worked before.
Mhlawumbe usebenza ngendlela angakaze asebenze ngayo ngaphambili.
And if your eyes are closed,
uma amehlo akho evalekile,
or your heart is closed to it,
mhlambe nenhliziyo yakho ivalekile kukho,
then go to someone and say, whisper into my ears what God is doing because I am blind, I don't see anything.
Hamba uye komunye umuntu oseduze kwakho umcele ukuthi awuhlebele ungitshele ukuthi uNkulunkulu wenzani la ngoba mina ngiboni lutho angizwa lutho.
I've come to see miracles and I didn't see any.
Besuveza ukuthi ngize ngizobona izimanga lapha kodwa ngiziboni.
God is at work.
UNkulunkulu uyasebenza.
Are you part of it?
Ngabe wena uyingxenye yakho na?
God is busy building the walls of His Jerusalem.
UNkulunkulu uyasebenza usemsebenzini wakha izindonga zeJerusalem lakhe.
And let me share with you of a man who also was drawn by God.
Ake ngiqobelelane kanye nani ngalendoda nayo eyadonswa nguNkulunkulu.
It was Nehemiah, but Ezra at the same time, God can raise up people for His purpose. At the right time, you need not be alone.
KwakuNehemiah lo kodwa ke noEzra ngesikhathi esifanayo wakwazi ukuthi asetshenziswe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukubavusa abantu bakhe ngesikhathi esifaneleyo.
And God can touch kings.
UNkulunkulu uyakwazi nokuthinta amakhosi.
Israel had sinned. And Jerusalem's walls were broken down, and the inhabitants of Jerusalem were taken captive by Nebuchadnezzar.
Siyathola lapho ukuthi uIsrael wayonile, uNkulunkulu wehla ngolakalwakhe, kwase kubhidlizwa izinto ngaze Jerusalema, kwathathwa nabanye bathunjwa basuswe Jerusalema.
Did I say correctly? I will maybe make some mistakes, so you will have to excuse me and correct me after the service.
Kodwa ke ngizokusho lokhu mhlambe ke ngakwazi ukuthi ma kwenzeke ngenza iphutha la mhlambe nize emva kwenkonzo nizongisiza.
And then during the exile,
ngesikhathi bele ekuthunjweni,
God raised up another king, King Cyrus.
UNkulunkulu wavusa enye inkosi uCyrus.
And I speak to you as a father, and I speak to you as a mother. God has raised you up to take a position in your family, in your circle. There's something that He has planned.
Ngikhuluma lapha ngiqondise kobaba, ngiqondise komama ukuthi uNkulunkulu angakhuluma nawe aqondisa nawe ukuthi nakho kudinga ukuthi ukwenze emndenini wakho. UNkulunkulu ufuna ukusebenza avuse umsebenzi wakhe emndenini wakho.
God's power is unlimited.
Amandla kaNkulunkulu angenamkhawulo.
Suddenly, the king of Persia proclaims that the Lord, the God of heaven, has charged me to build him a house at Jerusalem.
Amazwi asho umprofethi ukuthi wakhuluma kule nkosi le wathi inkosi yasezulwini uNkulunkulu ungithumile ukuthi mangihambe ngiyovusa izindonga zaseJerusalem.
Noma inkosi yayifakazela yona ngoba yona yasuke yakhipha umyalo. Whoever is among you of all his people, may the Lord his God be with him. Let him go up.
Wayesekhuluma ke lenkosi ithi noma ubani okhona lapha phakathi kwalabo bantu okwazi ukuthi ezwe uNkulunkulu efaka lokho enhlizweni yakhe makanyuke naye aye khona eJerusalem.
And then Nehemiah in the first chapter he testifies that it happened in the month of Chislev in the 20th year as I was in Susa, the capital, the palace of the king.
Lapho ke encwadini kaNehemiah oqala isahluko sokuqala vesini lokuqala uyasho lapho uNehemiah uyakufakazela ukuthi ngenyanga kaKivlet ngomnyaka wamashumi amabili ngisendlini yenkosi yaseShushani.
That Hanani, one of my brothers, came with certain men from Judah. And I asked them concerning the Jews who escaped, who had survived the exile, and concerning Jerusalem.
Ivesi lesibili kwafika uHanani, omunye wabafowethu yena nabantu bakwaJuda ngababuza ngabaJuda abasele besendlini ekuthunjweni nangeJerusalem.
They said to me, the remnant there in the province who have survived the exile is in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down and its gates are destroyed by fire.
Bathi kimi insali eseleyo ekuthunjweni nalapho ezweni isekuhluphekeni okukhulu nasehlazweni ugange lwaseJerusalem lubhidliziwe namasango alo ashisiwe ngomlilo.
When Nehemiah heard from his brethren the state of Jerusalem, what did it cause within him?
Ngesikhathi ke uNehemiah ezwa etshelwa ngabafowabo bemxoxela isimo ukuthi sinjani leJerusalema, wenzani, kwamenzani lokho kuyena?
When Jesus comes to you and he speaks to you and he shows you your state of your own heart, of your soul, of your life.
Lapho uJesu efika kuwe ezokhuluma nawe ekukhombisa inhliziyo yakho ubunjalo bayo ekuvezela nesimo sempilo yakho ukuthi sinjani na.
If somebody comes to you and says, brother, tell me, what is it like in your spirit? What is your heart like?
Uma omunye wabafowenu efika kuwe ezokutshela into ethile ekhuluma nawe ngento ethile, ngitsheleke ukuthi kwenzekani emphefumulweni wakho, wenzani na?
How do you react when Jesus knocks at your door, as we can say?
Uphendula kanjani uma uJesu enqonqoza enhlizweni yakho, emnyango wenhliziyo yakho na?
How have you reacted in the past?
Uke waphendula kanjani ngesikhathi esingaphambili?
Are they broken walls that were fortified, that were in order, that the enemy could not come in even at night?
Ezazivikela umuzi lowo zikwazi ukuba zibe ugange zivikele ukuba isitha singangeni ngisho nasebusuku.
Are your gates in place that allow entrance to your life, to your heart? Are they in place or have they been burnt down?
Amasango angabe akhona yini abekiwe yini endle endaweni okuyiyona wona lamasango ayivikela inhliziyo yakho ukuthi kungangeni noma yini phakathi na, akhona amasango na?
That gates that also sift and only allow that out of your life, the gates of your mouth, the gates of your eyes that open to others, your words that go out to others, have they been burnt down or are they still in place?
Lawo masango lawo ayekwazi ukuthi ahlunge kahle into ekufanele ukuthi ingene nengafanele ukuthi ingene. Lawo masango lawo esingafanisa nomlomo wakho, izinto ozikhulumayo ziye kwabanye abantu, ngabe kuphuma into okuyiyona yona na, asendaweni okuyiyona wona amasango noma cha?
This was Nehemiah's visit by God.
Lolu kwakuvakashelo noma isikhathi lapho uNehemiah evakashelo khona uNkulunkulu.
He just asked a question and he got an answer from his brothers.
Wayebuze nje umbuzo wodwa, wayesethola impendulo kubafowabo.
And he knew this is God's time. He knew here is my chance.
Waqonda khona lapho ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu lesi, waqonda ukuthi kufanele ngenze okuthile ngoba uNkulunkulu ukhuluma nami.
He felt that God was drawing himself. Yes, he was drawing him nigh unto himself.
Wazizwela ukuthi nangu uNkulunkulu uyasondela kuye, uze kuye manje.
And he says, as soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days and continued fasting and praying before the God of heaven.
Wa uthwa ke mayese kuzwile lokhu Nehemiah kuthiwa lapho ngizwa lamazwi ngahlala phansi ngakhala izinyembezi ngalila ngazila izinsuku ezithile ngazila ukudla ngakhuleka phambi kwaNkulunkulu wezulu.
And if you react on God's call, on his bidding, on his drawing power.
Wakwazi ukuthi aphendule kahle ngendlela efaneleyo kulokubizwa kwaNkulunkulu embizela kuye ngamandla akhe.
Then you can also pray prayers that you have never prayed before.
Uma kunjalo ke uyakwazi ukuthi ukukhuleke uthandaze imthandazo ongakazi uyithandaze ngaphambili.
And your prayer won't just be a ritual.
Umkhuleko wakho ngeke nje kube yisiko ugcina isiko.
And your going to church won't just be a ritual.
Ukuya kwakho enkonzweni ngeke kube umkhuba nje nesiko oligcinayo.
And your day, waking up in the day, won't just be a ritual.
Futhi ke nalo usuku lolo olukhulekelayo nanokuthi ukwazi ukuthi ubambane noNkulunkulu ngeke kube yinto nje yokugcina umkhuba noma mhlambe into eyisiko.
You will receive something and your words will utter something which you have never, your mouth will utter words which you have never heard, maybe spoken before.
Kuzoba khona into oyimukelile kuNkulunkulu namazwi akhulumayo kuzoba ngamazwi ahlukileyo. Kubonakala ukuthi ukhipha amazwi angakaze uwakhiphe ngesikhathi esingaphambili.
And the first thing he did was pleading for mercy.
Into oqala ayenza uNehemiah kwaba ngukunxusa, enxusa umusa kuNkulunkulu.
Can we read it?
Asikufuni.
I said, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments.
Ivesi lesihlanu kwathi nginxusa kwathi ngathi ngiyanxusa Jehova Nkulunkulu wezulu wena Nkulunkulu omkhulu nowesabekayo ogcina isivumelwano nomusa nabakuthandayo nabagcina imiyalo yakho.
Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant that I now pray before you day and night for the people of Israel, your servants, confessing the sins of the people of Israel, which we have sinned against you, even I and my father's house have sinned.
Ivesi lesithupha, ukuba indlebe yakho ilalele, namehlo akho avuleke ukuze uzwe umkhuleko wenceku yakho. Engiwukhuleka phambi kwakho ngalesi sikhathi imini nobusuku ngenxa yabantwana bakwa-Israyeli izinceku zakho lapho ngivuma izono zabantwana bakwa-Israyeli esone ngazo kuwe yebo nami nendlu kababa sonile.
We have acted very corruptly against you and have not kept the commandments, the statutes, the rules that you commanded your servant Moses.
Senzile kabi kakhulu kuwe asigcinanga imiyalo nezimiso nezahlulelo owayala ngakho inceku yakho uMose.
Remember the word that you commanded your servant Moses, saying, if you are unfaithful, I will scatter you among the peoples. But if you return to me and keep my commandments and do them, though your outcasts are in the uttermost parts of heaven, from there I will gather them and bring them to the place that I have chosen to make my name dwell there.
Ake ukhumbule izwi oyala ngalo inceku yakho uMose ngokuthi uma niphambuka mina ngiyakunihlakazela phakathi kwezizwe, kepha uma nibuyela kimi nigcine imiyalo yami niyenze, noma abaqoshiweyo benu bese majukujukwini ezulu ngiyakubabutha lapho nokho ngibayise endaweni engiyikhethe ukuba igama lami engiyikhethele ukubeka igama lami kuyo.
They are your servants and your people whom you have redeemed by your great power and by your strong hand.
Bayizinceku zakho nabantu bakho obahlakazile obahlengile ngamandla akho amakhulu nangesandla sakho esiqinileyo.
Let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delight to fear your name, and give success to your servant today and grant him mercy in the sight of this man. Now I was cupbearer to the king.
Ngicela Nkosi ukuba indlebe yakho izwe umkhuleko wenceku yakho nomkhuleko wezincebo zakho ezithokoza ngokwesaba igama lakho. Uhlahlamelise inceku yakho namuhla uyinike umusa emehlweni alomuntu. Bheka ngangingumphathisitsha wenkosi.
Now he says, then he came to the king, appeared before the king, and he said, I have never been sad in the presence of the king before.
Uyakhubeka ke lapho ukuthi ke weza ke manje phambi kwenkosi, wayesebeka ukuthi akakaze abe adabuke noma abe buhlungu kanje phambi kwenkosi.
And the king asked him, why is your face sad?
Inkosi yambuza ukuthi ubuso bakho yini kube njena na?
Seeing you are not sick.
Galokhu ungaguli na?
This is nothing but sadness of the heart.
Kathi inkosi lokhu akuyona ukudabuka kodwa ubuhlungu benhliziyo.
This such a king we must pray for who can discern that God is at work. That this is a man who has got a message from God to me and for me.
Ngale nkosi nje iyodwa singambonga uNkulunkulu inkosi ekwaziyo ukuthi ihlukanise ibone ukuthi kwangathi kukhona uNkulunkulu akusebenzayo kulomuntu besibone ibe nokuhlukanisa ukuthi lo muntu unombiko oqondene nami.
And we through Christ have, the Bible says, we've been made kings and priests unto our God. You king, can you discern when God is at work?
IBhayibheli liyasitshela ukuthi thina singamakhosi nabapriesti kuyena uNkulunkulu embusweni wakhe. Umbuzo khona ukuthi wena Nkosi ke obekiweyo, ngabe uyakwazi ukuhlukanisa yini ukuthi lokhu kuvela kuNkulunkulu na?
Can you discern when the Lord is busy in the heart of your child, or do you trample it? Do you stamp on it? Do you reject it?
Ngabe uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi uNkulunkulu uyasebenza manje enhliziyweni yomntwana wakho noma mhlawumbe umelana nakho wena ukunyathela phansi ngezinyawo na?
Do you discern when this is now the devil? He wants to ruin this life. I need to take all caution and precaution, and I need to be hard against this evil that is setting in this life.
Noma mhlawumbe uyakwazi ukuhlukanisa ukuthi ngusathane ke lo sengena manje osekwazi ukuthi angene empilweni yomntwana, ngizokwazi ukuthi ngimelane nakho, ngiqondane nakho ngqo, ngikubulale kuphele enhlizweni yakhe.
Because this enemy is going to destroy the walls of the very life of your child.
Ngoba lesi sitha sizokwazi ukuthi sibhidlize izindonga zale ezizungezele umntwana wakho.
And then Nehemiah says, I was very much afraid when the king spoke these words to me.
UNehemiah uthi ngaba nokwesaba nokwethuka okukhulu ngesikhathi inkosi ikhuluma lamazwi kimi.
Then he said, why shouldn't I be sad when the place, the city of my fathers, lies in ruins and its gates have been destroyed by fire?
UNehemiah wathi ngingayeka kanjani ukudabuka uma ngabe iJerusalema lichithekile, umuzi wobaba namasango echithekile na?
The king said, what are you requesting?
Inkosi yayisithi ufunani na?
Now listen to Nehemiah. So I prayed to the God of heaven, and the Lord gave him the words to speak.
Awulalele ukuthi uNehemiah wathini lapha uthi ngakhuleka kuNkulunkulu weZulu. Emveni kwalokho wayesenikezwa ke manje amazwi azowakhuluma enkosini.
And from one step to the other, Nehemiah relies on the Lord, being commissioned and sent by this heathen king to rebuild the walls of Jerusalem.
Kuthiwa ke lapha isinyathelo nesinyathelo uNehemiah asithatha wayinqika enkosini uNkulunkulu weZulu kodwa nokho elekelelwa nayo lenkosi eyumhedeni okuyiyona eyamvumelayo yamnikeza imvume ukuthi ayovusa izindonga zeJerusalem.
Now understand me correctly. We cannot build the city of our Lord. It is built. He's all it is at his disposal. The Lord commands and it happens.
Ningizwe kahleke asinikeziwe thina amandla ukuthi sakhe umuzi kaNkuluNkulu sivuse iJerusalem likaNkuluNkulu. UNkuluNkulu uyakwazi ukuthi wakwazi ukuthi akwenze lokho wakhipha izwi lakhe kwasekwenzeka.
But if it pleases him that you are a vessel to be used, do you respond?
Kodwa uma kwenzekileke ukuthi uNkulunkulu akhulume nawe ukuthi akusebenzise wena, ngabe uphendula kanjani?
Is your heart inclined? Do you understand his language?
Ngabe inhliziyo yakho iyakwazi ukuthi ikubambe lokho bese uluzwa ulimi uNkulunkulu alikhulumayo na?
And sometimes he asks you things that are maybe difficult.
Kwesinye isikhathi inkosi izobuza ifuna izinto kuwe ezikhulu ezinzima.
And you say, how can I ever accomplish that?
Besiba nombuzo ukuthi inkosi ngizokufeza kanjani lokhu mina na?
One day the Lord also said, it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man to enter.
Ngelinyanga inkosi yakhuluma yathi kulula ukuthi ikamela lingene embobeni yenalithi noma osungulo kunoma umuntu ocebileyo angene embusweni kaNkuluNkulu.
And the disciples said, who then can be saved?
Abafundi emveni kwalokho bathi ngubani ke ongasindiswa makunjalo.
Now you don't have only, there are many riches. Maybe you are rich in yourself. You don't want to be told. You want to be boss of your life. So you are very rich in yourself, in your own convictions. Allow me to live my own life. I don't need to be told what to do.
Kuningi ukuceba nezingcebo umuntu angakhuluma ngazo mhlambe wakho ukuceba. Ukuceba kokuthi wena umuntu ozikhukhumezayo, umuntu ongatshelwa, umuntu ofuna ukuzenzela intando yakhe, othi nje ngidedeleni ngiphile impilo yami engiyithandayo, angifuni umuntu ozongitshela. Okwakho ukuceba, ingcebo yakho ilapho.
And you can be rich in possessions.
Kodwa futhi ungaba umuntu ocebileyo ngokuthi ube nezinto ezithile.
All your ideals,
imicabango yakho namaplan akho,
everything you wish to do,
zonke izinto ozimisele nofuna ukuzenza,
all the stories you wish to tell. Nobody has got the stories that you have. You are full of riches, full of stories.
Wena umuntu ocebileyo nezindaba eziningi ongaziqoqa uzitshela abantu. Akekho umuntu ongaxoxa indaba ngaphandle kwakho noma ngaphezu kwakho. Wena ucebile nje lapho exoxeni nje izindaba, ukhiphe izindaba.
All your history of your own life. Others tell about, you don't even know what happened to me. And you know what I did, and you know how I hit, and you know how I could somersault. You know how that guy looked after I was finished with him. You know it all.
Wena mhlambe ucebe nje ezolweni lakho noma izinto ezenzeka emveni kwakho ngesikhathi esingaphambili. Uyakwazi ukuxoxela abantu nje ukuthi ke niyazi ukuthi kwenzekani kimi ngesikhathi ngenza ukuthi nokuthi ngiqobeka nosibanibani, ngibambele nosibanibani. Liyansizwa ithi kithi mina ngase ngiphendula ngithi wena wazi konke nje, ayikho into ekudlulayo kodwa into edlule ngesikhathi esedlule.
Some people come and they beg and they say, please, you know, it's since this morning I've been asked to sell these things and no one has bought anything. Just something to eat, you know. And they are so convincing that you nearly run after him, and then you look and then you see his back pocket is full of money. So even if he asks for something, he's rich. He can promise you, God will bless you. Give, brother, God will bless you. You are full of yourself, full of advice, full of an answer for any and every situation. You are full of possessions, full of yourself.
Emela phana emgwaqweni wathi hayi akekho umuntu othenga lento sengihlulekile ake ningisize kube khona othengayo ngoba sengihluphekile ngifuna nje ukudla nje kube khona engitholayo ngithenga ukudla kodwa mawuthi uyaqalaza la emaphaketheni yakhe kugcwele imali iningi imali usenemali eningi athi hayi mangabe ngangibusisa nje unginikeze ukuthila uNkulunkulu yokubusisa lo muntu ugcwele kuyena unakho konke kodwa ufuna ukuthi adlale ngabanye abantu.
Another time the disciples heard from the Lord and about marriage and about taking another wife, divorcing and taking another wife. And when Jesus told them the true facts, they said, if that is the case, why should one even marry?
Ngelinyilanga uJesu wakhuluma nabafundi bakhe nabanye abajuda ngendaba yomshado nangokuthi umuntu mangabe efuna ukuthi ahlukane nonkosikazi wakhe kuhamba kanjani ngesikhathi uJesu sebatshela iqiniso lonke ukuthi ke kuhamba kanjani ngokombhalo baphendula bathi uma injalo ke indaba yomuntu nomkakhe kubaleke kangakanani ngani ukuthi umuntu ashade ngone umuntu angashade.
Many people wish to get married. And some people must maybe confess that I said, well, God's will for my life is this. But when they come, when God draws them unto them, they say, I spoke about God's will and I didn't know what I was speaking about.
Mhlambe futhi khona nabantu ekudinga bavume manje ukuthi ngathi intando kaNkulunkulu le uNkulunkulu ukhulume nami kodwa mase ziqondana izinto ngendlela eziqondane ngayo sekubheda mhlawumbe izinto sezingalungile bese umuntu abe nokukhala ukuthi ngathi uNkulunkulu kodwa empeleni ngangazi ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani.
I once also said when I was in matric, I told my schoolmates, they mocked me and said, ah, you will never marry.
Kake ngaqoqa lokhu ukuthi ngesikhathi ngisese esikoleni nami ngahlangana nendaba ukuthi engangifunda nabo esikoleni abafana bathi bangihleka bethi ha wena ngeke ushade wena.
And I said, I will marry when God wills, when it's God's will.
Ngabatshela ukuthi hayi ngoshada mina ma sekufika isikhathi sikaNkulunkulu ngentando kaNkulunkulu futhi.
But I never knew what would be God's will, how God's will would be revealed to me. I didn't have an idea of it.
Kodwa ngangingazi lutho ngentando kaNkulunkulu nanokuthi uNkulunkulu uyokwembula kanjani lokho nanokuthi uNkulunkulu ukhuluma kanjani ngangingazi lutho ngalokho.
But I thank God that I just uttered those words, and those are sure words if you abide by them and keep them, and that they are not mere lip service.
Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi ngawakhipha lawo mazwi ngaleso sikhathi futhi amazwi ayiqiniso lawathembekileyo uma uwasho ngokweqiniso kungekhona nje ukuthi uwasho nje ngezindebe zomlomo kuphela.
And I can maybe tell you some secrets.
Mhlambe futhi ngangitshela nemfihlakalo.
When I said I felt this is God's will for me that I should get married to the wife that I have.
Ngesikhathi ke sengiseqinisekisa empilweni yami ukuthi kufuneke ngishade manje nalonkosikazi enginaye.
This person said, all right, I won't tell you whether it is or whether it isn't.
Lo muntu engangikhuluma naye wathi ngeke ngikutshele ukuthi kunjalo noma akunjalo.
But we will look at your life.
And
the life that you have lived after marriage will prove to us whether that was God's will or not.
And young
people, if you one day want to stand before the congregation and profess and confess God's will to your partner, we want to see the fruit of it. We're not satisfied there. We say, all right, let us now see the good fruit that comes out of God's will.
So,
beware, maybe there are many eyes on your lives. They want to see the good fruit that testifies to your confession.
And
you say, I choose Jesus. There are unseen number of eyes on your life who will now discern, is this really Jesus or who is in his life?
Uma uthi ukhetha uJesu ufuna ukuhamba noJesu kumele ukuthi uqaphele futhi ngoba maningi amehlo abonwayo nangabonwa nabantu abangabonwa kodwa abafuna ukubona impilo yakho ukuthi ngempela kunjalo na uJesu lo noma mhlamba kuyena uJesu okulomuntu osempilweni yalomuntu na.
So do you understand God's call?
Ngabe ke uyaqonda ukubiza uNkulunkulu akubiza ngakho na?
The Lord is calling you to repair the walls in your life. Are you like a Nehemiah? You first thing, you remember where you have fallen. When Jesus came to save his people from their sins, he sent John the Baptist to prepare the way. And his first message was, repent, for the kingdom of heaven is at hand.
Ngesikhathi inkosi uJesu iza kulomhlaba izosindisa abantu ezonweni zabo, yathuma uJohane umbhabhadisi ukuthi eze ngaphambili azothi kubantu mabaphenduke ezonweni zabo, bashizo nozabo nendlela yabengalungile.
And then Jesus himself, his first message was, repent, for the kingdom of God is at hand.
Nombiko nentshumayelo kaJesu yokuqala ishumayelayo wathi iphendukani ngokuba umbuso kaNkuluNkulu ususondele.
If God draws himself nigh unto you,
ngabe uNkuluNkulu uyambona esondela kuwe na?
The first thing, you should bow and humble yourself.
Uma kunjalo into yokuqala ekudinga ukuthi uyenze ukuthi uzithobe phambi kwakhe, uzehlise phambi kwakhe.
And then remember, his spirit will remind you where you have fallen. He will show you the walls that need to be repaired. The gates that have been burnt down. And when we start rebuilding, the enemy will be against us. But after they had completed the walls, then they gathered at the gates as one man.
Kwabahlangana eduze kwalelo sango bemunye bengumuntu omunye.
Do you want to be one with the children of God?
Ngabe wena uyafuna ukuthi ube munye nabantwana bakaNkuluNkulu na?
To be as one man,
nibe ngumuntu oyedwa, nibe ngumuntu omunye.
That you have the same mind and heart,
bese niba nengqondo eyodwa nenhliziyo eyodwa na?
Rebuild the walls.
Vusa izindonga.
God speaks to you even Jesus can point at things which you maybe can't understand.
UJesu mayekhuluma nawe angakhomba izinto enhlizweni yakho mhlambe ezinye zezinto ongaziqondi wena ukuthi zithini.
Be in the spirit to be able to understand, to hear that, to accept that it will be life to you.
Iba sendaweni lapho uzokuzwa khona lokho uNkulunkulu akushoyo ngokomoya bese uqonda ukwenze lokho uNkulunkulu akutshela khona.
And we will live with him if we accept his draw that he is drawing us with.
Uma ke kunjalo siyohlala naye uNkulunkulu masimvumelile wasondela kithi nathi futhi bese sisondela kuye sihlale naye kamnandi.
So let us never be like those disciples that Jesus had to turn to and say, do you also want to leave?
Kwangathi uNkulunkulu angasiza ke singafani nalabo bafundi okwadingakala ukuthi uJesu aze aphendukele kubona athi nani nithanda ukuhamba na nithanda ukumuka na.
The deciding factor is, do you accept the Lord drawing you unto himself?
Kodwa iqiniso kuyilona lona elokuthi ngabe uyakuvuma yini uyamvumela yini uNkulunkulu ukuthi asondele kuwe na.
Shall we pray?
Asithandaze.